Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cuno munsi nkuko mubizi turiko turiga igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana kucivuga kivuga ngo uri n'ugutwi niyumve uri n'ugutwi niyumve uri n'ugutwi niyumve tugeze ku gice cya gatatu igice cya gatatu ariko kandi turakomeza kwiga urukurikirane rw'amashengero indwi mu cigwa cyacu giherutse twari twabonye ishengero rya Tiwatira kandi twaravuze ko impamvu Efeso Simuru na Perugamu na Tiwatira byavuzwe mu gice cya kabiri hama Sarudi Philadelphia hamwe na Laodikia bikavugwa mu gice cya gatatu impamvu byabaye separe ku bice ni kubera yuko ibyerekeye n'amashengero ane ya mbere bivuga by'igihe ishengero nyine ryategerezwa gukora ariko Sarudi na Philadelphia hamwe na Laodikia byo byo bivugwa na cyane cyane nk'ibihe byo mu gihe cyiherezo no munsi twiga igihe cy'ishengero cya Sarudi reka kugurure icigwa cyacu kugira ngo tucige Sarudi icete Yesu yandikiye abizera bo mu ishengero rya Sarudi dusenge Uhoraho mwami ushobora byose uteye kabikaba wavuga bigakomera izina ryawe rihabwa icyubahiro turagushimye cyane kubera yuko dukunda kandi twitwararitse none duhaye amahirwe yo kuduhishurira amajambo yawe nk'uko wayanditse uyacishije mu musabyi wa Yohana mwami nk'uko wabitanze biciye mu guhumekerwa turakwinginze ngo mwami ubidutahuze muri ubwo buryo nyene mpemu wawera abariwe atahuza umugabo n'umugore abasore n'inkumi abana bato buri wese agiye kumviriza rino jambo hari hose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen cyikwa cyacu kivuga ngo igihe cy'ishengero rya Sarudi icete Yesu yandikiye ishengero ryo mu gihe cya Sarudi Sarudi birasobanura iki Sarudi cyari gisagara kigira gatanu muri bya bisagara byo muri Aziya ntonya icyo gisagara gishobora kuba cyabayeho biciye mu ntambara nyinshi ijambo Sarudi risigura abasigaye ibi sagu ibyasigaye byari izina ry'igikomangoma cyayoboye abasigaye barokotse izo ntambara maze abasigaye b'i Sarudi bahora baririmbana n'igikomangoma cyabo indirimbo z'amashimwe iyo niyo mpamvu Sarudi bishobora gusobanurwa igikomangoma cyanke indirimbo z'amashimwe cyanke indirimbo y'amashimwe kubera yuko abasigaye hamwe n'igikomangoma cyabo baza baririmba indirimbo z'amashimwe ibyaranze icyo gisagara bitegerezwa kuba aricyo cyatumye Yesu akigereranya n'igihe cya gatanu ishengero ryiwe ryari rigiye gucamo reka dusome ubutumwa butagabanije Yesu yahaye abizera babayeho mu gihe cyagereranijwe na Sarudi biraza kutworohera guca tumenya igihe babayemwo icyaricyo ibyahishuro Yohana igice cya gatatu ku murongo wa mbere gushika na gatandatu niho twiga uno munsi kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Sarudi tufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi aravuga ibi ngo ntazi ibikorwa byawe kuvuga kuri muzima ariko warapfuye izo mpemu ndwi ni mpemu yera we aha ubushobozi bwo kunesha abagize amashengero ndwi ayo abamarayika b'amashengero nibo nyenyeri ndwi twarabibonye ibyo twari twarabibonye iki gihe gishobora kuba ari gihe cyo gupfa mu byampemu no kurongorwa nabi bikaba ari byo byatumye abakristo b'iki gihe bibutswa yuko inkomezi zo kunesha zibonekera gusa muri wa wundi yanesheje agaca mu rupfu ariko akanesha. Igihe cya Sarodi cyatanguye mu 1798 aho ibimenyetso by'igihe cy'iherezo bitanguye kwigaragaza, kandi akarenganyo k'imyaka 1760 kari kaheze kopokopo abakurikiranye icigwa giherutse. Ibindi ko ndavuga baca babitahura. Ishengero rya kino gihe cyagereranijwe na Sarudi ryari rizwi ko ari rizima, yamara Yesu we yaribonye ryapfuye nk'uko twasomye umurongo wa mbere wamaze kubitumenyesha. Sarudi ni bande kandi babayeho gute? Ni iki cyatumye babonwa na Yesu nk'abapfuye kabone naho bari bafise izina ry'abariho? Reka tubanze tugaruke gato mu gihe cya Tiwatira. Ishengero ry'Imana ryaragiriwe agahamo gakomeye kakogwa n'ubupapa guhera mu mwaka wa 538 imbere inyuma ya Yesu. By'umwihariko ako gahamo kakorewe abakristo bo ku mugabane w'Uburayi, aho icicaro kidini y'ubupapa cyari kiri muri icyo gihe. Nk'uko twabibonye, ubupapa bwarishe abantu indiri n'imbiri bo bahora kubera yuko batemeye inyigisho zizimiza ubupapa bwari bwazanye, nko gusenga ibigirwamana, gukuraho itegeko rya kane ry'isabato hamwe n'ibindi bidafatiye ingingo mu byanditswe byera, ahubwo bifise inshingiro gusa mu myizerere y'abapagani bari basanzwe bariho i Roma mu gihe cya kera. Kubwo guhohoterwa n'ubupapa bwari bufatanije n'abami b'i Buraya abemeye inyigisho z'ubugorozi bo mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, bigiri inama yo kwiroha mu nyanja nini ya Atlantika, Osea Atlantike, mu guhunga akarenganyo kari gakaze cyane. Hari nko mu mwaka w'1600 inyuma ya Yesu niho ibyo byabaye. Aba bakristo ntibagiye mu nyanja bazi iyo bagiye. Ubuhinga mu byo kugenda mu mazi bwari hasi cyane, bapfuye kwita mu mazi gusa. Ariko ubuhanuzi bwobwo bwari bwarabibonye, ariko bobo gusa ntibari bazi iby'ubuhanuzi. Bapfuye kwita mu mazi kugira gusa bahunge akaga. Ariko nubwo batari bazi amaherezo y'iyo nyanja, bari bazi badakekeranya ko nta nyanja n'imwe itagira ibigwa. Bari bafise ibyizigiro, bari ko baronderaho bashobora kuba basenga Imana uko biri nk'uko babibona mu ijambo ryayo mu byanditswe byera. Muri uko kugenda kwabo mu mazi asare adafise iherezo, bamwe bisanze bageze ku kigwa kinini cyane cyasa n'ikitarigera kiba kw'abantu bitewe n'igiti gito cy'abantu cy'abakavukire bari bakibako. Icyo kigwa nicyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo mwa kino gihe abimukira ba mbere bapfukamye ku nkombe z'ikiyaga kinini Atlantika bashima Imana cyane, maze batangura kuba ku isi nshasha yaje kwitwa isi nshasha New World cyanke mu nyuma yapfuye yitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagenda bashikira ku nkengera zitandukanye, maze batangura kubaka aho kuba kuri iyo si nshasha bari bahendeye kuvumbura. Ko niko byagenze, iyo si nshasha bari bamaze kuvumbura niyo bahise bubakako. Naho bari batandukanye ku rurimi no ku mico, hari ibintu by'ingenzi cyane byabahuza. Ubwa mbere nuko bose bari bahunze akarenganyo bakorerwa n'ubupapa bazira ukwizera kwabo. Ubugira kabiri, ikindi nuko bose bashaka uko babona umwidegembyo w'umutima nama babeho bafise umwidegembyo. Ibyo byarabahuje maze bishira hamwe bigira inama yo gushyiraho leta igendera ku mategeko idahohotera itanga umwidegembyo. Bose barabanyagihugu bavuye i Burayi. Aho i Burayi hari hamaze ibinjana byinshi, ari ahambere mu iterambere, hari hateye imbere. Ikindi abenshi muri abo bantu barabagabo n'abagore bize cyane, hari harimo abadogiteri, hari harimo abanyamategeko, abahoze mu nzego z'ubuyobozi mu bihugu byabo, hari harimo ibikomangoma, hari harimo abahoze ari abasirikare bakuru mu bihugu byabo, hamwe n'abandi. Kubaka igihugu giteye imbere gikomeye mu nzego zose byarabasa kuko bari basanzwe bimirita. Bose bisanze muri Amerika maze baricara bashyiraho leta igendera ku mategeko agwanya akarenganyo akariko kose. Baca bashyiraho itegeko shingiro rigwanya akarenganyo icyo koshingira ko cyose ahantu hariho hose. Iyo niyo mpamvu Amerika ifatwa nk'icyicaro gikuru cy'ubuprotestanti ku isi, kabone naho ubuprotestanti bwatanguriye ku mugabane wa Burayi. Abakurambere babimukira bashyizeho ubutegetsi bushyira Imana imbere y'ibindi byose no hejuru ya byose. Ibwirizwa shingiro ry'icyo gihugu rirerekana ibyo byabashyize, ibyo ibwirizwa shingiro ry'icyo gihugu rirerekana ibyo byabashyizeho urufatiro rw'icyo gihugu ndetse n'amateka yacyo. Kubera yuko Amerika ni igihugu gushika ubu gitanga umwidegembyo mu byerekeye kwemera, buri wese azosenga Imana nk'uko abigombye. Mu gihe gito bamaze gushika muri Amerika, kubera uwo mwidegembyo udasanzwe bari bafise, baciye batangura gusesangura mu byanditswe byera. Mu gihe gito gusa, uko buri wese yavumbura niko yashinga umugwi ubyumva nk'uko abyumva. Habaye haboneka amashengeho ashika nk'ibihumbi n'ibihumbi, kubera buri wese yari afise umwidegembyo wo gusenga Imana nk'uko abyumva. Imana yarabahaye umugisha abo bimukira. Generasiyo yabo niyo yarangiranye na Tiwatira. Sarudi yerekana igihe cy'urubyaro rwabo bimukira. Urubyaro rwabo gogo ntigwari rukiri abimukira. Amerika yari imaze kuba igihugu cyabo, kuko bobo niho bagiye bavukira. Ni kuvuga ngo ntibari bakiri inyambukiro ukundi, ahubwo barabene igihugu ba Amerika. Igihe cyose kuri Isirayeli ya kera, Imana yarabaha umugisha. Imaze kubaha umugisha, bagaca bayihemukira bakayivako. Gushaka Imana no gucukumbura mu byanditswe byera byaranze abaprotestanti ba mbere byarahagaritswe, bisubirizwa no gushaka ubutunzi, ibyubahiro no kuvuga nabi abandi. Nibyo byahaguye biranga abana baba abaprotestanti bahanze cyangwa bashyizeho ubuprotestanti. Iby'idini byagiye bitagaciro buhoro buhoro muri Amerika mu bantu uko imyaka yagiye ikurakurano kugeza naho u protestanti bwasigaye kwizina gusa ariko bupfuye mu byamwemo niyo mpamvu Yesu yabariye abantu bo mwakino gihe cha Sarudi ngo abenshi bazi yuko uri muzima. Byarizwi ku isi yose yuko abaprotestanti bo muri Amerika ari bazima mu byamwemo. Yamara Yesu abarabye asanga barapfuye kukakaranga ku protestanti bari baragatakaje. Yesu atabesha kandi atarobanura abantu ku butoni, avuga ukuri nk'uko kuri, atajya ku ruhande ngo nuko rurimo benshi cyangwa bake. Yaravugishije ukuri atangaza ko uko abaprotestanti bico gihe bari bazwi atariko bari bari. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Nibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, ubyitondere wihane. Nuko rero nutaba maso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenye igihe nzokubira. Icyo bari basabwa kwari kwihana bakagaruka ku rufatiro, wa wundi afise inkwemu ndwi n'inyenyeri ndwi bakamugarukako, bibukijwe kwibuka ibiranga abakristo b'ukuri babandi bari bariswe izina ry'abahakanyi bari hawe na Roma abaprotestanti kubera yuko banse inyigisho za Roma. Babwiwe kwihana maze batangure ubuzima bushasha bwo kubaho bitondera amategeko y'Imana, kandi bahamagarirwa kubigira n'ingoga kuko ukugaruka kwa Yesu kwa kabiri kwari kwegereje. Ibi bisobanura ko ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo ubwa kabiri bwari bugiye kuvugwa, bityo inshingano zo kuba maso zihabwa iryo shengero ryo mu gihe. Kutaba maso kwabo ntikwari kubuza umwami Yesu kuza, ariko kuba maso kwari kubafasha kumenya umunsi w'umuzo wa Kristo. Uwo munsi ntubabere nk'uko igisuma cyiza giturumbuka. Abantu bameze nk'abi Sarudi nibo bonyene bazotungurwa no kuza k'umwami Yesu, ariko abagi ababa maso abumva inama ya Yesu bakaba maso, ukuza kwa Yesu ntikuzobabera giturumbuka, ahubwo kuzoza gusanga bakwiteguriye. Pawulo yarabivuze neza aho yagize ati, ariko mweho bene data ntimuri mu mwiza ngo uwo munsi uba ububire nk'igisuma. Yesu abicishije muri Pawulo ngaha mu Bitesalonike ba mbere igice cya gatanu ku murongo wa kane, avuga yuko bene data biwe babandi bahora biteguye umunsi wo kuza k'umwami wacu ntuzobabera giturumbuka. Reka tugende ku murongo wa kane, ariko ufise amazina makenya y'abi Sarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko bibabereye. Ariko ufise amazina makenya y'abi Sarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko bibabereye. naho Sarudi muri rusangi yari meze nk'ikiziga imbere y'Imana. Ijisho ry'isumba byose ryabonye bake bo muri Sarudi batanduje impuzu zabo. Imana ibavuga k'amajambo meza ngo nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko bibabereye. Bari bahanze amaso Yesu, abarinze impuzu zabo bo muri Sarudi nibo bonyine bateranye intambwe na Yesu kubera yuko bakomeje guhanga amaso yabo Yesu. Uko jewe nawe duhagaze imbere y'Imana uyu munsi kumeze gute kandi kutubwiye iki? Kubera yuko uko duhagaze imbere y'Imana uno munsi nibyo bizoshobora gutuma duhabwa impuzu zera maze tugahagarara na Yesu, canke ntituzihabwe ntiduhagarare na Yesu. Yakobo yaravuze ati, idini itunganye itagira gasembwa imbere y'Imana Data wa twese no kuraba impfubyi n'abapfakazi mu marushwa yabo no kwirinda ngo ntitwanduzwe n'iby'isi. Koko tugomba kwirinda ntitwanduzwe n'iby'isi maze urukundo rwa Yesu Kristo rukatugaragaramo muri ubwo buryo tukita impfubyi n'abapfakazi mu marushwa yazo. Ku murongo wa gatanu, unesha azokwambikwa cyo impuzu zera kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Uri n'ugutwi niyumve icyo mpemu abwira amashengero. Uri n'ugutwi niyumve icyo mpemu abwira amashengero. Ahantu hose uri mbere naho woba ukikijwe n'isinzi ry'abanyabyaha, kumbure mu karere urimo ni wewe wenyine wasigaye witondera amategeko y'Imana. Uno munsi ndagutangariza ikintu kidasanzwe. Abakristo bahuye n'agahamo ntibari bagihari, babandi bari baragiriwe nabi bakiri Burayi ntibari bagihari. Abakristo b'ukuri basa nkaho bose bari baraheze abantu bose ahantu hose, baba protestanti nta n'umwe yaboneka. Ariko Yesu acabona bakenya basigaye, abo basigaye nibo batumye iki gihe kigeranywa na Sarudi. Abasigaye izina ry'Imana rihabwa icyubahiro naho bari bakenya, ariko bakaba bari basigaye ku rufatiro igihe cyari ndabitiriwe cyitwa Sarudi. Abasigaye naho abandi bose bari bazimiye, bari bataye akaranga ubuprotestanti naho bwari bwaribagiranye busigara ku izina gusa. Ariko abakristu bakenya batumye kino gihe cyitwa abasigaye. Aho uri hose ukaba ukomeza kwitondera amategeko y'Imana kubwo kwizera Yesu, Yesu arakubwira ngo, Yesu arambwira ngo nkubwire ngo ariko weho wasigaye ahuri hose kabone naho abandi bose bariko bararenga ku mateko y'Imana, kabone naho abandi bose bariko barirengagiza iby'ukuri kwa Bibiliya. Yesu arambara ndakubwire ngo ntucike intege kandi ntugire ubwoba kubera yuko wewe naho uri umwe uzokwambara impuzu zera. Kandi Yesu akakuvugira imbere ya Data n'imbere y'abamarayika bera. Impuzu zera ngaha zavuzwe n'ubwerada bwa Yesu tuzohabwa tukabwamana ibihe byose, tuzokwama dukayangana kandi twera. kino gihe nta caha kizoba kikidufise ko ubasha icaha n'abanyabyaha ntago bizokwamaho kino gihe bizoba byarimbuwe ntago bizoba bigihari igitabo cy'ubugingo cyavuzwe ngaha cyandikwamwo abo bose biyeguriye Yesu mukuri bivuye kukumwizera bahisemo kukumwiyegurira umuntu wese yihanye ibyaha byiwe arabikurwa ko maze izina ryiwe rikwandikwa mu gitabo cy'ubugingo kubwira unesha ko izina ryiwe rikazohanagurwa mu gitabo cy'ubugingo ni ukumubwira ko ibyaha byiwe bizohanagurwa mu gitabo cyo mu ijuru aho byanditswe kugira ngo bitazokwibuka ukundi Abaheburayi 10:18 mwibuke yuko twabonye yuko ibintu byose umuntu akora birandikwa ibyaha umuntu wese akora birandikwa ibyaha amajambo n'ibikorwa byose ukora birandikwa mu gitabo cyo mu ijuru impera n'imperuka bizogarukanwa ku rubanza ariko ibyaha wihanye birafutwa ntago bizokwibuka ukundi ariko ngira ndababwire hamwe wo kubihano no munsi hamukagaruka mu byaha bya byaha wari warihanye naho byari byarafuswe birongera kugaruka ariko wihanye maze ntasubire kugenda mu byaha ibyaha byiwe ntibizokwibukwa ukundi no kuvuga ko ibyaha byiwe bizokugwa mu bitabo byo mwijuru ubutakigaruka ntibizokongera kwibuka ukundi mu gihe cyose wo kwihana kandi ubuzima bwawe ubukabuzima bwatandukanyijwe n'icyaha mbega ukuntu ari iby'igikundiro kandi biteye umunezero kumva ko ubu dushobora kuba bari igihe twihanye ibyaha n'ibicumuro byacu kandi nyuma yo kwihana nitwakomeza kuba intahemuka kuri Kristo ibyaha byacu bizohanagurwa burundu mbere yuko Kristo aheza igikorwa ciwe cy'ubuherezi akorera hera cyane ho mu ihema ryera ryo mu ijuru umuntu wese azonyaturira uyu ni Yesu Yesu yaratangaje avuga ko umuntu wese azonyaturira imbere y'abantu nanjye nzomwaturira imbere ya data wo mu ijuru ariko umuntu wese azomwihakana imbere y'abantu nanjye nzomwihakanira imbere ya data wo mu ijuru uyu ni Yesu muri Matayo igice cy'icumi ku murongo wa 32 gushyira ku murongo wa 32 Yesu aravuga amajambo akomeye wewe ushaka umwiyegurire umwemange ureke abisi bishinge kuguma mu busambanyi banywa inzoga biboregwe banke kuruhuka isabato bicane tutu ibibi byose babikore bareke ariko wewe wiyegurire Yesu wemere uciko utengeretse wemere uciko basuzugura wemere uciko barengana ariko bwame wemanga Yesu Kristo n'ubweranda bwiwe aho uri hose Yesu avuga yuko igihe azozira azokwemanga imbere ya data wo mu ijuru n'imbere y'abamarayika bera ariko niwa mumaramaza hano ku isi ukavuga ngo kubera yuko umuntu ariko ararenga ku mategeko y'Imana akavuga yuko amategeko y'Imana atacha amaze ni nk'uko abari karavuga yuko ikimaze Yesu Kristo yatanze atacho kimaze muri icyo gihe abari karamaramaza Yesu abari karanka kwemanga Yesu Yesu avuga ko nawe azomwihakana muri kino gihe cy'urubanza muri Matayo igice cya 25 duhere ku murongo wa 31 Yesu avuga ngo igihe umwana w'umuntu azozira ari n'ubwiza niho azobyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza icyo gihe amahanga yose yo ku isi azokoranira mu nyonga ziwe nawe niko azorobanura abantu nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene intama zozishyira uburyo bwiwe impene nazo azihindire ibumoso icyo gihe azobwira amajambo meza abari buryo bwiwe yo guhabwa ibyasezeranyo ariko abari bumoso Yesu azobabwira amajambo mabi yo guhabwa ibihano byasezeranywe maze Yesu niyamara kudondora ibikorwa byawe byose imbere ya Data wa twese n'imbere y'abamarayika biwe bera akaguhobera akakubwira ati mwana wanje wangororokeye muri bikeya umbera intahemuka mu isi ya kaga none nanje nkwambitse igitsibo cy'ubugingo uhoraho kugira ngo uhore unezerewe imbere yanje ibihe bitazoshira iki gihe tuzoca dukayangana tuzotera indirimbo z'amashimwe maze twishime ibi nibyo Yesu yatangarije abantu mu gihe cy'isarudi kandi atangariza n'abantu bose bemera kumuyoboka icyo gihe tuzonezerwa kandi tuzokayangana uri n'ugutwi niyumve uri wese ahamagarwa guhitamo bibiri kwakira Yesu azokayangana nezerewe niba afise amatwi abadafise amatwi nabo badashaka kumva nabo Yesu bamenye ko atazotinya kubihakana kubera yuko nabo bamwihakanye dusenge uhoraho mwami shimwa kwa rino jambo riri kudushikiriza mwami nuhe umutima w'umuntu wese ahiye kumviriza rino jambo ubwo Yesu ahamagarira abantu kumwemanga kugira ngo nawe azobemange mu bwami bwo mwijuru ha umutima w'umuntu wese ahiye kumviriza rino jambo ngo afate ingingo yo kwiyegurira Yesu zinagiwe ryandike mu gitabo cy'ubugingo maze ahabwe uburenganzira bwo guhabwa impuzu imhozo shasha zera aribwo bweranda kandi twese duhe kuzohagarara imbere y'intebe y'Imana tubugwa neza na Kristo twemangwa na Kristo maze ahedeje kutwemanga duce dukayangana duhore twishimye ibihe byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Mugenzi wariko urakurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi niba wafashijwe n'ikiganiro ni giki kikubuza gukora like kugira ngo natwe tubibone kora like jeme kugira ngo dushobore kubona yuko wafashijwe n'ikiganiro mugenzi kandi ngiye kukubwira ikintu kidasanzwe mu cigwa cacu gikurikira tuzobandanya kwiga igihe cya gatandatu ishengero ryaciyemo cyagiranijwe na Philadelphia kandi tuzobandanya no kwiga n'ibindi bice gushika igitabo cy'ibyahishuwe Yohana cyose tugihejeje tuzokwiga ubuhanuzi bukomakomeye bwo mwa kino gitabo kugira ngo buno buhanuzi bwose uzoshobore kubukurikirana nuko ukora subscribe following abone swipe bibana n'uri muri kurakoresha cyangwa urubuga uri kurakoresha mu kudukurikirana ikindi nacyo mugenzi niba ushaka kwifatanya natwe mu nzira turimo twerekeza mu bwami bw'Imana ngo uve mu kwitwa wapfuye kandi uri muzima ariko witwe muzima koko Yesu akubone kuri muzima kandi uhabwa amahigwe yo kuzokwambikwa impuzu zera no kuvugwa na Yesu imbere ya Data no kuzokayangana natwe turi mu bwami bw'Imana mugenzi ushobora gufata ingingo yo kuba kuri urwo rutonde rw'abo bantu ubikishije mu kubatizwa umubatizo wemewe na Bibiliya w'amazi menshi niba ubishaka cyangwa ufise ikindi kibazo wifuza kudushikiriza ushobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya amajana 251 amajana 208 659 akamenyetso ko guteranya amajana 251 amajana 208 669 Yesu aguha umugisha aguhe kwa mu mwizeye ibihe byose ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi Yesu aguha umugisha aguhe kwa mu mwizeye ibihe byose nanje umusabyi w'Uhoraho ndagusengera ngo kwizera kwawe ntiguhere, ariko niwamara gukomera uzoba igikoresho cya Kristo gikora kugira ngo abataramenya kuno kuri nabo bakumenye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.